In this into this about the in the booty transformer on a jam in ten years.
Yeah,
Bobo Benias. I'll be done. I mean, a chairman of Minas Abu and Mazum Cherry. But Tobet, who no moon to watch my transformer?
Yeah, oh, it's a lot. I can't do that.
What kind of phase three when a
man also peg on your stoter of Nagata Bopa on Gomont Bopo and a pen?
Ah,
I was stoter. I saw a stoter come along.
Men among these are stoter.
And then I choose Yako. Stoter nayo
angithi ba chama nam sibasinika la magama sithu uyabona namanje ngiyakhala chama
uyakhala uthini ukhala thina wena mani business yami emile wena
eh yazi mina sengisho ngikhala
business yami emile abantu inyama zimoshakile kangxayeni
ah uchama la
la yazi lonto le
chama la
ore izinto zimoshakile zabantu
eh chama la
ama fish ama tv afomile kangxayeni
base basipha nam inyama bontebe ngani Face 5.
Ale fa inyama santile azini lenza amasimba.
Ah nix efat. Yabona mina chama la mustoter. Yo chama la mina. Kwa nanoma ngathi.
Ngithi bale fa inyama mara le azuthi lenza amasimba ngithi.
Ah mina nix chama la.
Eh kanjani?
Lenza amasimba chama uyazi babuchobela
mina. Eh kanjani?
Uyangazi mina babuchobela ukangene intweni zabo ma transformer zenzwe uyazi nawo babuchobela.
Kanjani?
Uyangazi mina babuchobela chama la mina.
Eh.
Angifuni kwenza ama mistake mina chama la.
Ufana nami ngizokubuza ka two lobster ke icisha camera. Angizwa ngithini ufana wami. Angizwa ngithini ubani kama lakho?
Usifisi.
Wakabani?
Vilakazi.
Udume ngani?
Ah, udumanga ngani mixi.
Udume ngani?
Ngani mixi.
Kanjani?
Hayi mina nje angidumanga ngani mixi chama la.
Kanjani mfana wami?
Ah, mixi mina chama la.
Ufana nami uzosichamela.
Hey chama la.
Ithi mfana nami uzosichamela. Ama transformer se uthepha ke se ulthatha obani.
Eh chama la mabona nje ngoba ngisho ukuthi umfana uStoter bayasho ukuthi uStoter manje mina sengifela ukuthi ngoba ile logama ngithi ngoba nguStoter na eh mina ngifela lokho ukuthi nami ngoba ngibizwa ngale logama nami sebazothi im obvious eh
Mariazo
abona manje wena yabona manje tibakuthobela abafuna ukubonakala abantu bakhona same day mama cete kuzo ukuthi ini ngani bakhuluma ngabo
khuluma lo community la ubhekile manje
bathi abafuna
police ku community raso tonja makhepulo sibalibani ari khuluma
u
naye community ubhekile sekuthe park khuluma naye ur committee asiyimi kamala mustoter mara simi tonjila ma transformer khuluma naye
eh mina kamala mimi mustoter ngitshontsha ngamakhebulu umuntu otshontsha amakhebulu uStoter wase phase 3 aba owaziwayo vele uStoter wakho nohamba no scheme bayamazi
bamwazi lo muntu
bayamazi no scheme chama lami.